Mwabombeni mulishani bonse konse konse eko mule ngumfuira ndiye mtoti la bonse mwema mwema followers bandi pali channel ya TikTok ne ya YouTube ni I've been in pressure na liwa mu pressure ikala mbasa pali ulo munensu waku gini zi gini bisao which gini uliani ulashukuru bantu video ya viral pamla ndo laba nyine 400 na nini na yesho kuchita void namba balenji pusha nge chimbusa kuti walanda poshan it's very difficult chintu cha shupa sana ukuchita judge elo kana chita judge ekuti lokupingula nokana pingula lelo echo ningafumya pupadi okufunda mukubalila po kuti nabalila po kufunda bashifwe instead moto ali ba very adamant and arrogant twaliba ifo tumona kuti rafyanza to ali fishwa namunga namayanda yene tumona kuti rafyanza to ali fishwa nakabiri nafyanza tulafisenda wino elio ni nshi Mbuna wa emotu tena, mumfukisa sana bashifwe. Elo nangula, inshitashimo, umuina mwe nga kwebo kwebati, tuwe tuende liyomu. Awa kashivendwa mwewa kwa tuwe tuende liyomu. Nangubana ndo kutila, shukuru, apamula rufianya, ninshi, tuafurwa. Tuafurwa, tuamba na kutunga umuina mwesu ifishiripo. Kuri bashifwe, mumfukisa sana. Ukontrole bashifwe ni kumukontrola chila shupa filia lengo kwebati nabanyine fwe bali amakamaka bali abashumfwa nangu bali abakwata omutima uwayanguka noti abashumfu bati bali abakwata omutima uwayanguka bafuma baya kumwa umeumbi kwale wana mayo bamwe bakwata emitima yafina iyashpa Nangwa chule shani mumusango uri wonse. Abulisha shani mumusango uri wonse. Eka la fifi la fine. Limo bala kwato musango umo. O wapusukiramo. Kula ku WhatsApp group. Bashifwe. Tule londro shani mwri fintu fimo fimo. Kuli banyinefwe na bo. Limo nindarama bakonka. Eno bambi. Mwalisho wangine fwena wala chita network. Nga basa mwanapa fwe umwa umeumo. Baisho wakutila ulia shifwe abefi. Bwonse wala butuki lakuli ulawe ni shifwe. Pantu na kwa tenda lama. No tuntutumo. Utumisango tumo. Etu wama lume. Ebende mwabu. Bashiba pela mmayanda. Ndila nda panda lama. No tuntutumo. Utu wapalo utu fiyaku fwala. Na tumo tumo. Mwamu fati. So. Kuli balaba shiba nyinefwe bayanguke mitima eba labaya but kuli banyinefwe bali aba shipe mitima na obe ne uyishukuru bantu dimbi ali balanshishepo nomba balikene nakalile longa twayako kwa kuno kumwa obala no kuno tete na ina wode bali ishire na kana fye mwamfatini so ocho lingalanda pa tuisekana yo pantu uli omunensu Fya sokorok. Bengi. So, chon, inapacho ndefu kwa ndako sana. Nukuli wa shifwe. Wa shifwe tia nituchinje. Fya tumona tuwa ba. Limbi tuwalibulisha ako pamo. Echo, tia nitumone mma churches. They are pastors, muliabu mfiaba kwa lesa, priests, apostles, bishops. Those are marriage counselors. And nishite inginda landa kuri beno kute na wende bali ingila deep marriage counseling to protect their flocks. To protect uku chingirila shire mpanga shavo shire mikuni yavo ilia uku ichingirila. Pantu church ile ambila kuisa ile ambila ku family. Ama family zinga ya isa olo mbako kuisa wa pamo. Vanyinefona imwe shpeni. Ibanyina pati banyina efo mwandi noka ishireba nshireba kwa ndema sana. Nangu nilili nebala landa. bashwata umwina mwandi imwebe ko finishara ndoko batinga ndikwisa ko wa mwenefe so bashite ntuchinje bashifwe nafo benenga twakumana we should be discussing vanyi nefo bala when they meet bala start discuss olonga mamona ayenge ama marriage counseling nangu bela bala kumanya if once fear difule fear vanyi nefo ama bakita discuss of which nama deficiencies ama ukubulisho kwingumuni vanyi nefo ta kwapa balenda bala bako ahead of us bala bako pantanje suno mbai foto akutokola fie panto kwatamaka dimbiula bomba ero na fionse echirenga please bashifwe ni mwendela ndako sana bashifwe banyine fweng umwina mobenga chita communicate akweba umfweni ero nombo we panjo kutira mama nipeso ponjala nipeso ponjo kupela mpia nipesa epo nshiku shitira fila kufwala ala mweba njaba fe mwananda njaba fe tonse ala mweba mwina mwenu tonse oto mubulisha na imo banyi nefa na imo bene na imo bene na imo bene mwenu bambi mkala fe tonto landeni kuri bene nga mwamfwana tulafyo nsefya chitike fileba ifya kupolelo tatulepelesha nyemela ntu mwalishwa nga fila nanda Lesa fie. Na mwane Yesu Kristu. Eba pwili kafie. Lelo tia ntweshe. Ukusenga uka. Umisango ya parafiria. Banyinefwe na imwe ni mweki. Alaba ngume. Aba ngume bala lansha. Nomba. Nga matimu pende. Mwengilo kupenda. Ushama mena kana pwa wanga. 1, 2, 3, 4, 5. And the more you say no, nga waliupwa. The more you say no, nga waliupwa. The more you say no to many men, the more respect you gain. But na ifo bashifwe, omo mwina mweso achi, aletila no. Wesukubu mo, akadenu kanga chakote tulefikirisha, ifilefwa ikwa, ukumushitila katenge, na kasket. You know what I mean? Yes. Omu alitila no, imo mchinisha. Olo kwenda ukana kuba shifuwa. Yoku. Nangula na uba njinefwe na ubine. Tukua tiba mtule ndrafe mmo. Njelo kuliba na uba ichindika ba njinefwe. Eko badi. Kuliba na uba ichindika na uba shifuwa. Eko badi. So tule ntu tuwambele pa mulu yu msango. Kwe na inafwe ni ngala ndapo. Yoko badi wa shifuwe. Limatatumfwa. Umuina mwesunga ilishanyo kutila. Ine. Umuona. Umuishi wako la ndefu ukubea. Ine. Umushu wako na ndefu ukuita shana nguya msaluni tatumfwa je mtule umfwa. The first person who can help you, who can advise you, that's your wife. That's the first person where you lack. Okupa mubulisha epo mwapelela ngamuno fuka pamulu abena mwana kuti bamwafu bepusheni fe kana nife nabo panshi mwina mwandi wimpita mumba na baba shifa ba mwina mwangala na ngufenga yenga kutwala nguri ba shima pepo. Yeye nga kutwala na kufimbusa kwa nani mbo wansebanya. Hawa utakusebanya alikuwa vichinga. Alikuwa vichinga. Urefu waye kumuwa umeumbi. Tapadi. Alikuwa vichinga. So, hivyo. Ofa ni ingalanda ini. Lesa mwafu ya lesa mpani. Mwafu lefu kujoin na WhatsApp group. 0977352299. 0977352299. We are discussing to learn the fintu ifingi. Kumuchi wanse to learn the fintu ifingi. Na kula kuine ku ponsaka nakoba shifwe balesambirishanya utulolo so pale risk management abe ngitule kita risk if you pof yesu. Now we are looking at the risk management twai monat risk yo ile satare ngitaira ingira mchupo twai solve kwangu eto tule bombana fi munsaka kwa WhatsApp na muchi wanze WhatsApp so ngamana fwa kujoina 0977352299 mwilemba fya pa ukuti la admi call me nga limo ngashimu asu ike limo ndaba busy na yene nduwa nchito nduwa mfuwa kuteko limo ndaba busy so ngashimu asu ike mwashafi na unka message pa WhatsApp ka WhatsApp message then I'll beep you nsha mtu milapantu wengi it's hundreds that are sending ya ma messages so natuwa tela lesa mwafwe lesa amsungi lile.